bado tayari kuyajibu maombi yetu kila saa tunamwomba yeye tayari kutujibu wakati